kwesibini. Kanti zawungena kwezinto zibini. Nevangeli kaMateyu. Esi sicathulwa sikhona kuMarko nakuLuka. Nanjengoko izigospeli ezibhalwe ngokufana. Ndiqaphela izinto ezimbini apha umbhalo azichaphazeleyo. Eyokuqala ithi injongo yeyokuba abantu aba ababhalelayo bazazi iimfundiso zikaYesu. Okwesibini uthi xa ebabhalela uthi uThixo lo ulindele into yokokuba abantu bakuhloniphe. Apha kule ndawo kusemveni kwentsuku ezintandathu uYesu Kristu wonyuka nabafundi bakhe aba abathathu, wonyuka noPetros noYakobi kwakunye noYohane, bonyuka intaba ende. Bathi bakufika apha phezu kwentaba nanjengoko uYesu Kristu izinto zakhe kule vangeli ezenzela phezu kwentaba, intshumayelo yasentabeni ilapha. Uthi ke ngoku uYesu akufika apha phezu kwale ntaba enziwe kumbi nakumbi akhazimle. Bathe abesajonge loo nto wathi uPetros, kumandi okokuba kulungise into okokuba sibe lapha. Asathi ibinguba ibe mithathu ngoba ubona uMozisi noEliya. Bathe besajongeleyo kwezilifu elabasithayo ababona nto bawa ngamadolo kodwa belivilizwi eliphuma kweli lifu lisithi, lo ngunyana wam oyintaka endikholisiweyo nguye, mveni ye. Uthe kusenjalo uYesu Kristu wabashukumisa ngoba baqukude ngobuso phantsi. Bathe xa bephakamisa mehlo ababona mntu babona uYesu Kristu yedwa. Ifuna ukuthi rhamente uthi uThixo masizothi kulo ngqungquthela ka-2023 noba abanye ongqungquthela besike sanabo, kodwa undithume uthi into yoba ndizothi amehlo ethu xa siwaphakamisayo masibone uThixo yedwa singaboni bantu. Loo nto yandiyikisa rhamente ngoba awethu amathemba alapha emhlabeni, ithemba lalapha emhlabeni umntu wenziyoyo rhamente egcwele ebhenesha uThixo namhlanje yakunika eli themba kodwa kusasa lingabiko ngomsabo futhi. Noyika loo nto yiyona ndisithi athi baphakamisa amehlo ababona mntu babona uYesu Kristu yedwa emi apha phezu kwentaba kwizingo zobubo esiphila kubo amakho asifikeleyo asenza ngamanye amaxesha thina abantu abancibi isikhathi kube mkungu kube ngathi uphumulobu apha ezipeksini. Ifunda into yoba ke ngoku uthathe ispeksi wosule khona ukuze uzokwazi ukubona uYesu, khona ukuze uzokwazi ukubona uYesu. Athi ke mbokho bakuphakamisa amehlo ababona mntu babona uYesu Kristu. Yoyika into yoba uthi kulo convention kwalo mntu xa umane uhamba nje kanti wena ukhapha abantu abayayo. Yoyika loo nto into edala intoyoba abantu bengelo xesha ababona uYesu Kristu ngenasikazi nabantu abasondeleyo kuThixo nabantu abagubukele kuThixo abathukuyo. Inkosi uThixo wethu kukhona izibele nesifanelo naba sivukana ngakuyo singabhulabhulanga nefula. Abantu abatsho kanja abantu abathi babona uYesu Kristu yethu. Yoyika into yoba ngoba uthi kanti ngeli xesha umane ungena usehluka kule tyalike kanti uhamba nabantu abahambayo umane ubalizile usenze zithi izinto ezingena ukwazi ukwenza ngakuthi asinike abantu thixo sikwazi ukubona umoya oyingcwele kathixo sikwazi ukubona umoya wonke uthixo wethu naloo mazwi erhamente andizuke ezandi kodwa ndifuna ukuthi ababona mntu babona uyesu kristu yeke abebaini ukoba umnelasikabaza umbanzi isilingatha zabulaba ubatumbaso kukhona amaxesha abantu balaungqangile ungani baluthi abantu bayakuthanda ndifuna ukuthi uzawukhohleka uzawukhohleka okulindele kwelihlabathi
uzawuphoxa
alizukwenza le nto uyindele ihlabathi izawuphoxa kodwa mnye umntu esizomisa yena
uyesu
xa sizawugoduka sizomisa uyesu ongakhomisa ingathi senali ihlabathi lisitala sidakeni mntanasihalaza kodwa wathi uthixo uthi ngoku itshapta sebathi abantu bayivalile athi uthixo yena uyaqalisa noba singena ngokokuphela kodwa ze siyazi into yokokubaleni ingqungquthelo inomahluko kwezinye ingqungquthelo lo thixo mntanasihalaza kulaa thixo owathi ngexesha le-covid seyifikile yaguqutha konke kodwa uthixo wasishiya thina wasishiya ngenjongo kuthixo ndifuna ukuthi ke ngoku mntu ngamnye makakhangele injongo yakhe into yoba uthixo ufuna ngenze ntoni ikwanguye lo thixo ozawugqibela makasanelela